bëgg dem tukki Europe.
Li tax ma bëgg dem.